Yo, ya mama nyina akwa babiem eba e de sika dwumade so aye de brem abrebia e wo Cove TV Ghana. Ene ya da so wo ye oboase. Eye oboase videos no na ye to aso. Babia na men ye fan say free ye mango ase oboase mango ase ma monim ha no. Ana de abewura e de ko eye Central Market onom. Oboase Central Market. Ah mo e wo me fan say new insuta. New insuta. Aha, ntini ye fa honom na etwam fo nyini kakra e de akyerɛ wo tie de ni akyerɛ Central Market ho nom e new insuta ho nom na yetwam fo nyini kakra na wo so ho ne yɛkɔ so wo yɛ obo ase Central Market aha ntie yɛ hyɛ no so the strong second video we are subscribe to your channel no na share sa video we na ma foforɔ so nhwɛ bi yɛnyina yɛ boa ma Ghana fa ne ntoma pɛfra ntine wo adwɛ nkyerɛ wo suggestion obi bia wo bia no fato comment box ne mame. And now say numer 6 p.m. bia Ghana time. 6 p.m. Ghana time bia no. Yeba ebetena se na ye beautiful lies and so tumo won so chira wadwen. Entena ya sha na so pa. Na ebekan abusu akasie ho. Na ye nyina ye mwa. Na in our own small way bia no. Ghana ntemen fa ne ntoma pa enfra. Meda mo nyina ma se. Monkwaso na mo hwe video yi. Yankopon kamon.